Yeah, podwa gimbele. Ma podwa learning vocabulary language direct. Podwa gimbele. Karka wante biwachim. Dholuo Kenya. Biwachim. Biwacham. Aluru, Uganda, Congo. Biwacham. Bikacham. Achol, Uganda. Bikachim. Lango, Lingo, Uganda. Biwacham, Padola, Uganda. Biwachim, Anok, Ethiopia. Ma gigichala chala ban. Gigichala chala Dholuo Kenya gi magulutu, chala chala. Wene kaka odekara Congo, ondikita Uganda, Tanzania, dogma kita chala, ngenya. Dholuo Kenya, biwachim. Biwachim. Dholuo Aluru mundi konango. Biwacham. Sasa yeye ameweka direct biwacham. In biwachim. Dholuo actually Uganda wacham. Bin oh you want to say bin wacham. Ma wacho ni bin kacham. Injo. Yi wacho nango. Bin kachiem. Malango wacho nango bin kachiem ala wacho ni bi wachiem ikisha chala kwa sababu chiemo cham nitie kae ninyika kabe chako gi bin bie bi Iwinjo, koro wadhi wa, ka, wa. Adamu kwa wadhi, chiem, cham, chiemi, chiemu. Iwinjo, moko kwa wachoka past tense, wachoka kwa direct tense, moko wacho, divert tense, kamano, kichango, biwa chiem, yo ni Kenya, biwa chiem. Wewe na yeye biwachiem. Alafu kwa jam bin wacham. Dholuo Kenya kwa jamu bin wacham. Si wangeni chiemo cham ni sasa unakula. Chiemo biwachiem ibiro. So wakati unakula kule yenyewe. Cham. Unaona cham. Chiemo cham. Chiemo ni chakula, cham ni kukula.